ɔkwan a ɔbɛfa so ayi nkataa hwene anaa nooks max no. Mekyia mo, wei ne ahobanbɔ nhyehyɛ sɛ wodi soɔ aberɛ a yɛrekɔn tia corona mmoa wei. Fa nsuo ne samena ahorɔ wo nsa anaa fa sanitizer fefa wo nsa ansa na ɔde wo nsa ka nkataa hwene anaa nooks max no. Ɛmfa wo nsa nka nkataa hwene anaa nooks max no anim, ɛfiri sɛ ɛhɔ na gye corona mmoawa no bi. Sɛ bi pɛ sɛ kɔ w'anum anaa ohini mu a, fa wo nsa ka ahoma a yɛde akyekyere no nko ara. Yi ahoma no firi w'aso akyi ansa na woayi nkataa hwene anaa nooks max no afiri w'anim. Kae sɛ, sɛ yɛbɛtumi abɔ yɛn ho ban firi COVID-19 yare yi ho a, ɛsɛ sɛ yɛde nkataa hwene anaa nooks max ne nsuo a ɛsɔne yɛde bɛhoro yɛn nsa no di dwuma bom. Yɛmfa sanitizer akɔ wɔ wɔm ne dwuma, nneɛma kwan nna yɛne afoforɔ nso ntam. Meda mo ase.